Tākaro Tube.
Tapatoru.
Tapatoru.
He tapatoru tēnei.
He tuanui. He tapatoru.
He tapatoru kikorangi. He tapatoru kiwikiwi.
Tapatoru.